Hello. Mi nua dɔfo a wotie me. Wonim sɛ nyame yɛ ɔbaa tampa. Ɔyɛ mpae botiefoɔ. Wobɔ mpae a wotie na wɔyɛ. Na yɛn nnipa dasani no, ɛyɛ a ne yɛni abotire. Ɛyɛ a ne yɛpere yɛn ho paa. Ɔso a ɔma ne yɛboro yɛ so mma yɛn nso. Sɛ wote aseɛ, ɛdeɛn nti na meka saa? Sɛ woyɛ young na afei na wohwehwɛ kunu a, bo modern ti asem papa yi a e ba be ka kire wi aha samo hu munu ya ba Lydia Boafo uhumia no wa shasie na wo subscribe na wo like na wo share ifi sabri bia me hwese be din sem papa a ni ka a kono ene de brewo sa wo hwehwe kuna bo modern sa wo mfa wo ankasa wadwen ne woni die hwehwe. Sa wo de wadwen ne wo ni ndie hwehwe a wobɛti ɛno na nipa bebree eti anye yi ɔmo ani kan ɛnhu saa deɛ wei ɛne nti na wo nua ba Lydia Boafo mempɛ sɛ mɛyɛ pɛ sɛ menkunu nyɛ nti mepɛ w'asɛm mede saa nsɛm pɛ yi ɛrebrɛ wo nti sɛ wonya nware na wotie me a you are very lucky yi w'asom na tie me bɔ mmɔden sɛ wobɛbɔ mpaeɛ afa w'awareɛ ho. Sa wuhyia bɛma mpɛ ntɛm bebree ɛmfa w'akoma ɛma no ansan w'akɔbɔ ho mpaeɛ woyɛ saa na ɛsɛ w'atwiw so awie nti wobɔ mpaeɛ no a nneɛma bɛsoso daeɛ aha nso ebi a na ɛnyɛ ɔno a sɛ wopɛ w'asom dwie a wobɔ mpaeɛ a nyame bɛma wo de wobɛtumi ahandle nnipa a wowiase biara ne hɔ wobɛtumi ayɛ 100% aha obiara wɔ ne nan nso. Nanso no sa wobɔ mpaeɛ a deɛ nyame de bɛma wo no ne nanso no wobɛtumi ayɛ dɛn atena ho ɛmmorɔ wo so firi sɛ ɔmma yɛ deɛ boro yɛ so nti bɔ mpaeɛ na fa biribi si w'ani so sɛ Awurade sɛ Mr. Right nie anaasɛ ɔbaa no a ɛwɔ sɛ meware no no nie ɛneɛ ma ebi a biribi sei ɛnna yɛde pefee ma menhu na wo ankasa wo de adeɛ a wopɛ sɛ nyame ɛde show ɛma wohu akyerɛ no na sɛ ɛba saa no a ɛsiane sɛ wo a na wokaa deɛ wode ɛreto nyame nkyeɛ nti no sɛ ɛba so a woahu na sɛ ɛba saa na sɛ wonya botere no woamprɛ wo ho na sɛ nokorɛ sɛ neɛ woka kyerɛɛ nyame sɛ Awurade sɛ bɛrima wei anaa wɔbaa wei na wo sɛ meware no a ma menhu adeɛ wei anaa nneɛma wei anaa nneɛma wei sɛ nyame ma wohu a ɛkyerɛ sɛ kwan biara so saa nnipa no wobɛtumi ne natena ɛsu ne bɛn biara ɛwɔ ne mu biara no nyame nim sɛ wobɛtumi ahandle nti na ɔde ne maa wo nti ɔbɛkɔ so ara aprotect wo abɔ wo ho ban nti na wie yi kakra mede rebrɛ wo ne sɛ woaso awareɛ woyɛ aberanteɛ woyɛ ababaawa ɛne na fa biribi papa bi si w'ani so na bɔ mpaeɛ ɛmprɛ wo ho ɛmfa wo dɔ nkɔhyɛ obi mu ne nya broken heart ma nyame ɛntwiw so bi ma wo na wobɛnya daa ɛnkwa medɔ mo nti saa video yi hyɛ ma wo nua na wo nua nso ankɔyɛ mistake ankɔfa deɛ ɛni so ɔfa na ankɔfa ɔhaw ne amanneɛ amberɛ no medɔ mo nyame nhyira mo. Have a good night.